ngokuthokozwa kwamkhize emafakadini. Baba, eyi ngisacela ukubuza la. Eyi baba nginenkinga, ndiyangihlupha kakhulu. Baba ngihlusha umsebenzi. Baba umsebenzi ngiyawuthola omuhle. Kodwa angihlali isikhathi eside. Mhlambe umsebenzi mhlambe isiwu-4. Uthole ukuthi nje baba ngimane ngxosho, ngxoshwele into engekho. Baba ngisanda kuphuma nje kade ngidriver ka-Tarox. Ngxoshwele into engekho, qashwa ka-Hinston, driver khona ama-truck. Nakhona nje baba ngijoba nginecala. Nakhona futhi baba ngiyasaba. Ngoba nje baba kuthi kusemnandi sengiphelele umsebenzi. Manje baba iyangihlupha lento ngoba manje na ngubaba wekhaya, nginhloko yekhaya. Ave kubuhlungu baba kuthi kusemnandi ekhaya osengiphelele umsebenzi. Ngicela ukubuza baba ukuthi kungani ngihlusha umsebenzi.
Uyanene ecaleni.
Baba icala ngile ngomsomloko, ngaliqula lahlehla. Kwathiwa ngolesithathu. Ngolesithathu lahlehla. Laba ngolesihlanu losiphuma kona. Athenda ngolesihlanu saliqula, saliqeda. Ngomsomloko kuthiwa ngizothola isinqumo sami. Ngoba suthu nalenye insizwa beshintshana nayo nge-truck. Bona bayigxoshile. Kodwa yona ibiqule emva kwami. Mina elami lilokho elihlehle, lilokho elihlehle. Ngomsomluko sengilinda isinqumo sami sokuza ukuthi.
Wena ufuna bakwenze njani?
Mina baba ngifisa ukuthi ngiqhubeke nomsebenzi wami. Ngoba nabo baba bayazi ukuthi ngi-hardwork. Abaze basho ukuthi uyi-hardwork. Kuba into encane nje ngishaya emnyango.
Kusho ukuthi ngomsomluko lo wakusasa.
Yebo baba.
Sure.
Ngiyabonga kakhulu baba.
Oh kunyeke. Angifuni ukuphendula ezinye izinto engingazazi. Ngiphendula lezi engizaziyo because you are now my son.
Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu.